kamar lowa ne yanzu dukkan san mi anda da wace rawa wani
to be 50 shot on the canal while it's a nut.